umuvugizi wa leta y'u Burundi yabajijwe urwandiko cyo bita ordre de mission yasinye aho abari bagiye mu nama y'ikigega mpuzamakungu FMI byabonetsemo umufasoni w'urongoye Banki Nkuru y'igihugu Jean-Marie ngenda kumana yabajije ico kibazo avuga ati mbega mwafatiye kuki kugira uwo muntu ajemwe ko adasanzwe ari mu bakurikirana ubutunzi bw'igihugu
Nyene icubahiro umukuru w'igihugu be n'inzego z'umufasha barafise uburenganzira bwo kugena umurundi cyangwa gutuma umurundi mu gikorwa iki canke kiriya iyo ntumbero bayumve atagipfungu kirimo intumbero ya kabiri uwo mupfasoni avugwa ari mubo nyene icubahiro yari yahaye urusha wo kuja muri urwo ruzinduko muri ico gikorwa nashaka kandi abasabe muze muri ubaha inzego n'ingingo zafashwe ujya mupfasoni ntiyadukije yarahaye uruhusha gukujayo ariko nimumbaze kubera iki bamuhaye uruhusha kuko ibyo biri mu mabanga n'ububasha abamurungitse babifitiye je nanjye nshonja nkora nk'umunyamabanga mukuru wa leta mu byo njejwe harimo guca rero nsinyira izo mpusha z'uko abantu bazonja muri urwo ruzinduko namusinyiye rero mfatiye yuko yahaye uruhusha n'abafitiye ububasha kwabibereye nuko atabibereye ibyo sije no vyishura ariko nibaza ko abamutumye batihenze murakoze